busia ma me na wasna ma akwa ba fa wo emra oman media so nana aba eji ba matina si die na ensem a aba beto apa so ene bi ene ma boabo anom na me hye mensem ase die na eyare ho sem ena me din kan eje ama wo ewo chese ka symphony eso na yakokopiemu ewo ensa wo mu die anapei enkra ensa kana die enya die a eye asempa akwenche kase bi etimi esi ewo eye ensa wo old mobile mechire akra kumase kwantempon eso eho ena sa kwenche etumi esi na ya die a wo nwukirimu a track driver yi ni break e feli no nanso so enya dia wotumi ebo abenpo e kire se womom won ne kwanmpo womuntumi firi na kwanmu da bi da ano a wanbo aben no ka no so so a kire se wo hwie fi ka nim e ma kire se ka na kwa ka kofa e kire se taxi rank a e ya de adwadifo e taxi fo yi anse taxi fo yi bimafo yi omuntumi tena se agi onwun yi anse omuntena se dwodwo mo no e ya de a ka ye tumi akakotwi afa womu so ama ni pensia me no ka se die woma shire womo enkwa sha na yade asimprempre no eye meche entity difo enso aba bepiem wo hono ma omugusu a eye nhwehwemu na omotumi achin ape eye odwa benya na chese woti kai ma imprempre no wotumi adwane na omukirem soso de omo se eye gridlock en ne kofa sa akwenhye yi ede ebaye na nipa miensa womo enya chese omotumi ahwere omonkwa ewo nipa nsen mu no eye susu se omo ye eye dokuno tonfo e anso moton dokuno e wo chese kwan no e ho a na za so e na chese we fresh juice factory wo mso so mo ka ba kwan chese si wo nso so e aja ka isu etim twifi aso a emno so nipa jodo na e na eprepra wo mu a wo mso so yenkopie mu e wo ayarsa bia wo mo eje ayarhwe na chese aye arahosem ye pa na chese e na na pa joda ya shasi yedi na wo ye bebo adwuma wo na wo twifufu yimu e no e na chese akwanhyansem e na rahosem a shasi ebiem awomu nedi ya konse bebe ko e dia ma wo ma hwere wo mun kwinara a wo san kwenshi mu ya kwosa se yakopon se won ka mu wo mso da ya resa bi anso so yakopon ensa wo mu e yawe na wo mso ehun entumi ento mu na e besira post for nso se wo mun kwoso a empem kopem se won bu hu e dwa bani a na se truck e na dia na won tin fa nemra emra nnim se na won nim se na gridlock no e na adwuma anso na wotna kai mu ana se buapayo ana nti osimi esifi kanim edwane ya otumi amani pensia ahwere wo mo enkwa ene joada anape na ebusa mi frisa ensem ni mudia mi kokpie mu ewo ensem foforo mu na eye awehosem aso na mesan so ede eto aso ewo eye asante mantem esanse ensem treni papa pa ba akwa wo no so wo ye na dwuma ewo eye ebusua fm wo no so otumi atananom ewo ensie do ne din ebeto edwade e na na ya akiman wono ene drive time host no bibiara e frene black shark attacker and black shark attacker ni din a obi an dinim no ewo eye ensem twere dwuma no enumu na ya den yonko ba kwa anu ni ye dwuma na sne colleague ba kwa wono ni eye dwuma ewo abusua fm a wono so ye frene el lizato justice ejukum wono ene disanse mi tudwa edma eye gana fo wo kire se enya dia black attacker na wo yare wo mu hu ne se wo yare ne hondodo no tete bibia e ha no eye kwasi ade ya pe na kyerɛ sɛ wɔkyerɛ mu sɛ wɔ Philippines ɛwɔ wɔkyerɛ sɛ ne honam akwaa no baabi no ɛyade a wɔte yaw ɛwɔ emu baabi nanso so wɔ mu ante aseɛ ɛno mu ɛna mekɔpie mu ɛwɔ kɔmfanɔkye ayare sabea na bɛ mekɔpie mu hɔ deɛ ɛnya deɛ black attacker big shark attacker wotumi ɛsan bɛpie mu ɛwɔ fie na kyerɛ sɛ ayɛ arahosɛm yie paa ɛgye ama n'abusua a wɔfiri mu ɛyɛ abusua fm ayɛ no soso ɛwɔ asantemantam wɔm soso ɛyɛ ade a ayɛ arhosɛm paa ɛde ama wɔm na mprempren no wɔgya ɛyɛ ne yere ɛne ɛma ɛnan ɛwɔ akyiri ae wɔm nsososo wɔm ti fie a wɔm atwa agyadwoɔ wɔm te mpentenkwa ɛsan sɛ wɔm nyi sɛ nka wɔm de hyeɛ no ɛbɛtumi akɔ ayaresabeɛ na wɔsan so aba ɛsan sɛ wɔm nim sɛ sina nadamfo no kan no wɔnyɛ obi a wɔyare won nare bibi anya na ni timpae no ni yefu nya ne ya ni hian se o kan se e ya da wote e ya jaw I paints ana se se wote e won ne honama kwa ne mu baabi na ne mu ana fofie anto ata otumi akakoshire ne nkwa jejejeya e o konfa no che aya resabia na ya da aya brantia ne din e de big shark attack ina se odin kan so aye juma e o metro fm mercury radio capital radio fox fm boss fm na face sky fm na say adwuma ne de wakadre mu ye pa otu me chinchin radio stations awodo no ayi adwuma pa obo ne homoden ayi adwuma no na so so ni nemu nyo owu a sebe wonim adwuma owu a sebe wonim abusua owu a wonim agya etumi ede ne sanwumu ababeto abrante ne so e ma pimpim wato na nanom e wo esedo e dia konsem e be ko eje ama eye big shark eye attacker de busia fo nyara na busia me ko wie mensam dia na kire sem gusua e wo esem trefo wo maboboa no na kopiemu e wo eye atoy mantem me kire takra de dia esem treni ba ko wo no so eye adwuma e wo connect fm nae e wo takra de me kire oy tv3 journalist san se media general de tv3 wo mu connect fm wo mu 3 fm wo mu je se it's a big institution I say woman juman a muson a tre a bite. Then I said Nansen Tamara and Chebiana watch yemu and say bear 3 weeks, 4 weeks at the corner dear. One more a morning show host and a dean at the Emmanuel Park with Simpson. A idea one more at one side at the friend no a sense or your report be a fine a kidnapping story be home. Ever seen ne a that's our story in Eguswa our Takrade High Court. I talk about the High Court Hall and the Mugusa Edisa and Semno. Nanso so, a dear woman, a more presenter, not a mudina is back also so. A and the dean, I didn't know Jinchia. I want to say, Ocopia Moo, a year restaurants back one and no water crowd, the major, Goddess Love Chopba, a big restaurant back up, Cassepa, a war, Sakra de Neho. I know what not say, what did he? Nabra, what did he need, dear? A dear Ococha, a ya posted for so almost sick Goddess Love Chopba, hoy. Oko chawo mu funi abira na omu didie na no na nankopon amfafia ma no aposifoi ehunyo na mo hwe nsoso ampanyampanyanya mpa we twa mu photo illegally without taking their permission as invading into their privacy na no na mneko piamu e wo maso ye na me ebro fita de ometumi abro na ye na na jetua a wo no e producer edema morning show a wo mo eye e wo connect fm no e se wo ometumi abuni ye papa 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 ma buna ma se bi ni nyinara ahohono na eno no abra mu ja na na jitu abe pye move eye adwuma mu de won penifuo so so mu adwuma mu ho amfa na hogno sokra me kire general manager edma connect fm and dean de ransford or say asari e kire say we will not be rocked and no won so so enya de adwo man ko be pusu o mo na so so mu su mu tanko pye mu e wo police station a o makọ lodge complaint against apostifo no so mu so mitumi abu abrante no ama na nim ni nara ahohono I say, one more day, there will be new at the Cody Potsia, I am not jet, you know, wash a until could trap it channel. Now, so impending for so to say, I'm not a complaint, and they won't be affected by the incident, and they will always and content to serve their listeners with the good and right information. Near just sending a motif, what's no, and no, my bromo. Now, so then, when I call you in same year, a chance to be saying, say, even if the journalist invaded the privacy of the police now. Was it also right for the police to also brutally beat him to a pulp? I want the name Nara and Hong Sa. Now I had a busy and made me say, I be seeing my cousin. I said, once for a drink, Ebra. I was saying, you and so what kept them in Kibia and no end of matches. I mean, when I get fe na a yet. I want media singing. My crown.